Kia ora mai, anora e te iwi e waru ngā kairuku kua whakaingoatia ki te kapa taumā heke heke hoa whenua o Aotearoa. Ko tētahi ko Anton Down-Jenkins o Te Arawa i kōrerua Victor Waters ki aia mo tana whakakanohi i te iwi Māori ki Tauaha kinikina.
He paratī a Māori nei. Engari nā e nei ruku e motuhake ai te uri o Te Arawa a Anton Down-Jenkins. Me te tūpono kaiwhai mētara ki ngā whakataetae hoa whenua a tērā marama.
It's so awesome. I can't explain how excited I am to have this experience with such a large, such a big team, because we have so much talent, so much diving talent in New Zealand.
Whai muri i tana whai wāhitanga, hei kairuku tuatahi mō Aotearoa. Ke ngā whakataetae tau mā heke heke mai anō i te tau 80 mā whā. E naia nei e aro ana te tāna, 20 mā 2 tau ki te whakataetae ki Birmingham. E mōhio ana e hara i te mahi e tino whai wāhi ai, te Māori.
I'm really proud to represent the Māori community in a sport that doesn't have that much representation in it. Being Māori and participating in this sport, I hope it gets a few other Māori people participating in it, because, I don't know, we look pretty good on the boards, so I reckon we can get something going, eh?
He te kau ngā tau ka uru a Down-Jenkins ki ēnei mahi. I whai wāhi ia ki ngā mahi kauhoi kātahi ka kitea e te hunga ruku o Aotearoa. Nā tērā, ka huri tōna ao, ka whai karahipi ki North Carolina, ki reira akoai.
I think for the most part it was a desire to be better than my sister, because we both started diving at the same time and she was a lot better than me, and I don't know, it was always this little competitive edge to us going to the pool together.
Me mātaki kā tika i tēnei uri o Te Arawa, tūpono he mētara kā mau ki tōna kāki. Victor Waters, Te Kare.